kuniza amashime yuzuye imitima yacu atirishime tukushima nikwabiceceka babikunde ukibyo badukoreye mana ni byiza amashime yuzuye imitima yacu atirishime tukushima Go, go, go.